muribuka tuvuga Afrika ko ari umugabane ndetse wa mbere ufise buri kimwe munsi y'ubutaka ariko kaba ari umugabane ukenye gusumba indi akana gace ka kabiri ni kuri Malengo Media bwira mugenzi wabwira mugenzi we mwihute mukore subscribe kugira ngo kiganiro cyitwa Malengo History kizo gucike. Bwari bukene kumenya makuru ya buri kimwe uko vyagenze kwisi ijya n'iyi nivo n'ivano ya buri kimwe ubona cyanki wumva utazocya komotse. Nkanda handikirese kuri Malengo Media. Sangiza bagenza bariko.
Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama ecran plat, ama televizion agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafi, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi aririnuje, iyo wakorera ivyo none kaye muhera iwanyu. Byose twakuri kuri 638 62 26 26 tubatumikire. Malengo Business niwo muco wizeye ku barundi bose.
Baje bafise umugambi wo guteza imbere Afrika ariko Afrika nto yigeze itera imbere ahubwo Afrika yarasubiye inyuma uyu munsi turumva ngo intambara muri Congo hari impamvu Congo itazigira ibona amahoro iyo mpamvu nayo ngo niyihe niyo ugiye kumenya uyu munsi haje abasirikare haje abakoloni batahura agaciro k'ubutaka bwa Congo batahura iyo Congo RDC uyo mubanyi batahura ubutunzi yegetse ko munsi baravuga bati ahantu kuhava tuzogona kwinkundura narababwiye Kongo burya nico gihugu cya mbere gitunze iranium ikaze iranium niki ivamo vyinshi mugabo mubikanga isi ibisasu kirimbuzi muribuka bajya gutera ibisasu kirimbuzi bibiri mu miji ibiri Hiroshima na Nagasaki Little Man hamwe na Fat Boy burya iranium mu rugamba rukomecere kare mu mayeri nicengeza matwari ikomeye byavuye neza neza aho muri Congo yego nukuri ko iranium irani ubwayo yitwa irani ivuye ku ijambo iranium kubera batunze iranium nyinshi munsi y'ubutaka niko kuri ariko ushingiye kubukana cyangwa ubukari usanga iranium yo muri Congo ari ubutindi bwa iranium kuko ifise ubukomezi butabaho kandi budasanzwe umunyabura yakimara kugera muri Congo abona ukuntu red rubber cyangwa se bwo bumeze nk'imisipi babohesha ibintu ubucuruzi bwatumye umwami Leopord wa kabiri yunguka cyane yasanze business yakorerwa ari business y'agakura aravuga ati ahantu ngomba kubaguma paka uwo tuva nka Leopord n'uyu barakubwira amateka ndetse yuko uyu mugabo nk'uko vyanditswe bitavye amateka yuko yahawe Congo nk'ubutunzi bwiwe apana ngo Congo yahawe igihugu ya ahubwo yahawe Congo naho mengo ni tongo giwe bwite Afrika gutunga si umunsi sejo ariko ukurikiye amateka neza imbere kinjana cha 14 Afrika yari imeze nka Amerika uyu munsi ikize kuburyo umutunzi wa mbere Mansa Musa yarafise ubutunzi butaba kuburyo agenda afasha Egiputa afasha ndetse ibihugu byinshi byo hanze igihe yajya gukora urugendo rwera ubutaka bwera nyine ariko uyu munsi byagenze biti ngo Afrika yari itunze yisanga ikenye niki uyu mugabo yanditse Leopold wa kabiri arandika mu ikete y'aba misionari baje kutubwira ijambo ry'Imana birangira ahubwo ijambo ry'Imana bihindutse ku buryo mu ikete yanditse tuzubira kuri so misiri imbere kuri Malengo Media kiganiro cyiswe Malengo History aho yanditse avuga ati abo banyafrika rega ni mukabigisha Imana basanzwe basenga Imana bita Mungu ibyo rero Imana barayizi kubigisha Imana ikari muri mubigishe gusa yuko umukene ariwe azoragwa ubwami bw'ijuru y'amajyamba koko ariho muri Matayo 5 arahiri baboro kuko ariho bazoragwa ubwami bw'ijuru ariko ngo umutunzi bujye hakwa bundi juru sha ngo horoshe ingamiya guca mu gisho cy'urushinge ariko urumva urushinge uko rungana n'ingamiya sha n'imbaraga sa ntiyoca mu gisho cy'urushinge pe ntaswe ingamiya atsigenda mu bigisho mu majambo ko umukene ari wahiriwe ariko umutunzi sha agowe nabi ariko tukibagira ko Salomo yari umutunzi tukibagira kandi ko Abrahamu bwiwe yarafise abakozi n'abasirikare kandi Lazaro ajya gupfa n'umutunzi agapfa umutunzi akisanga mu kuzimu bo umutunzi yaratunze ntibigaragaza ko ubutunzi bwa mutwe mu kuzimu ibikorwa bibi ariko Lazaro yakoze neza yisanga mu gikiriza cya Aburahamu. Aburahamu yari inde yari umutunzi nawe. Ko bigeze aho umuntu agira igisirikare cyo bwite. Bigeze aho umuntu agira inka nyinshi. Ubutaka bwinshi. Uyu muntu aba ari umukene tu. Tugaruke kuri ya nama rero. Uko byagenze. Burya rero ubushize nababwiye ko abazungu bahaje bafise intego ngo yo guteza imbere umunyafrika umunyafrika ngo bamujijure ariko yamara mwibaga rikomeye munsi nyuma mu buryo butamenyekanye mu mateka bari baje bafise umugambi wo kumanipira afrika n'abanyafrika ntaho hakana ko bashinze amashure bashinga amabarabara ku buryo menshi muri yo mpaka uyu musara cyariho ariko vinshi n'ivyavuye ku nguvu zabo umunyafrika yarakora babangamye mu nyafrika bazana madini muri Afrika ariko kandi uravye neza ugasubiza amaso inyuma usanga umunyafrika yarabayeho neza imbere yo kumuzungu agera muri Afrika kandi umunyafrika ari yifashe neza imbere yo kondese umuzungu agera muri Afrika ariko byaraje biraba abazungu barageze mu gihugu bazana ubukristo abaro baraza muri Afrika bazana ubwisilamu aho umurundi kazo uhambere yifata neza akamenya kwifata runtu n'indero runtu ariko uyu musa madini yaje usanga ari hamada ya hato na hato indazi ishushu ni usanga ubugizi bwa nabi ubusuma biciye muri uwo madini nyine amadini batuzanye bibwira ko ari amadini aje kudufasha ahubwo niyo madini aje kudusenya aho hambere bajya nta muntu yashwana n'undi bafidini ariko uyu musa bafe bigira 10 bafe biki ubusamba muri ya madini batuzanira batudondoye ndetse uko basenga basanga uko twasenga kera bifitaniye agashushu nawe ariho butandukane buto gusa aha madini yaziri muri Afrika niho buri kime cyaparanganiye ahubwo yandero runtu iragendera shira kwa kwigenga ubuntu ya mvugo nziza cyacyubahiro aho muto atasuzugura umukuru aho muto yubaha umukuru abazungu bakimara kuza n'amadini yabo byahinduriwe isura niyo buri kime cyadogereye ya ntego yabazanye ibirahindutse ngo byagenze bitera ubukristo buraza ubwo rero baje mu bihugu batari bazi abari bamaze kuhaza mu kubiza amateka murabizi abahaje Stanley yaramaze kugera muri Afrika ku buryo nino yahageze arazingura akikusa Tanganyika agera mu gice gihe hariya mu ruziba ngo hari kibuye kiriyo abazungu bari baraje bahurira ino bakomeza kuzingazinga bagerera bagenda bacukumbura niyo bahamagajwe muri ya nama y'Iberije mu Budagi bavuga ati gusa bavyeyi ibintu bimeze uko barasobanura bararangiza ati mwahanyu harangiye ni mutumuke baragenda baza mu bihugu batari bigire bakandagiramo babizamo noneho ariko ngo mu bihugu bagiye bajagajaga bagatanga ati we akiraha n'abakiraha nawe twara hariya anye yamara ngo hari igihugu kimwe bagiye bagabangana nk'ibihugu ariko ngo ni kuvuga ibihugu by'abanyaburayi nkuko bitabiriye nama bagiye bihereza ibihugu bya Afrika kuri ya karata nkuko umuntu afata umugati agacanke agafata inanasi akayicamo ibihimba ati mwana wanje mukora kiriki n'abakiraka n'abakiraka niko byaje kugenda nawe hambere rero baragabanganya ibihugu baravyigabanganyamo bonyine mugabo ngo hari umwihariko w'igihugu kimwe icyo nacyo nicyo muri kubura imbere y'amaso yanyu iki ngo byaje kugenda bite rero ngo nicyo gihugu cyonyine cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kino gihugu iki kuri kubona kwa byagenze bite muri inama ya Berlin yabaye baje kwita Kongo uyu mubanyi wacu ngo ni Kongo Free State bivuze ngo yari leta canke igihugu cigenga kitagomba kubarizwa ku ruhande rwa vya bihugu na kimwe muvice muri ya nama kubera iki icya mbere Kongo ifise ubutunzi bwinshi bari babize nabo Kongo ni nini Kongo bo yivyaze nyungu twihaye ubwongereza umufaransa niyemera oh twihaye ubudagi umwongereza niyemera biragenda bite rero gahundi sigaye nimwe yonyine reka turabe igihugu kidakomeye muri twibwe icyo gihugu nacyo ntitukihereza oya ahubwo yo Kongo ihabwa umuntu bayihereza umwami Leopord. Leopord nawe ayakira nk'idahawe igihugu ahubwo nk'ihawe nk'uko ufata amafaranga ukajya mu kinama ukagura itongo cyangwa ukajya igitega ukagura itongo bayimuha nk'ubutunzi bwite. Rero yitwa Congo Free State. Congo Free State kubera iki? Kuko n'ubundi umufaransa nimba yarahawe Bene ntiyagomba kujya muri Ghana, kuko Ghana hari harahawe umwongereza. Niyo mpamvu iyi nama yabaye kumvikana kugira ngo hatazogira uwibesha ngo yisange mu gihugu cyahawe ikindi gihugu. Oya, cy'Uburayi. Nimba umufaransa ari muri Bene, umwongereza akaba ari muri Ghana, umufaransa abenye hagarukira n'umwongereza abenye hagarukira kugira ngo amahoro aboneke. Mugabo Kongo kubera cyari gukira ahantu heza ikindi kandi cyifise biragenda bite. Rero tugomba ko twese nk'abanyaburayi tuzohwira muri Kongo. Kongo si igihugu na kimwe, ya ahubwo Kongo ni ya twese muri make. Mugabo ifise wiraba ugomba kuzana uburinganire n'amategeko, uwo nawe ni Leopord. Uwo niwe yagomba kuza kugira ngo azane uburinganire n'amahoro. Yitwa rero Congo Free State. Nabuye umwe cyangwa ubundi. Ubwo byarakunze koko bayihereza Leopold wa kabiri. Yitwa Congo Free State. Ntiyagukira igihugu na kimwe. Oya. Ubwo nuko byagenze. Bayihaye umugabo uri kubona umwami Leopold w'Ububirigi wa kabiri. Niyo mugabo mubona w'ubwanwa yateje amahano adasanzwe iyo muzungu yinjira muri Afrika. Uyo mugabo iyo yabarizwamo ntacyo cari kimaze. Oya, cyari igihugu gito gisanzwe. Arangije uyu mugabo barayimuha nk'uguze itongo giwe bwite kugira ngo nta makimbirane. Uyu mugabo yinjiye rero muri Congo, icyo yakoze yari amahano isi itari bwigere ibona. Abantu bapfuye bari vumbi injojo. Leopold wa kabiri uyu mugabo ndetse yaremeye arangije arungika abakirisu b'abamisiyonari muri Congo. Aravuga ati banza mujyosha mubambwirire kwanza murabo ko bimeze. Arangika abamisiyonari ngabo nuko baje binjira muri Afrika kugira ngo bahajagajage binjire banakure ndetse ubucuruzi mu gace nyine kibohoye. Kubw'ubu abanyaburayi bose bagomba kwinjira muri Congo atakugomba gufata ubuntu. Urabona ngo bintu binjira ngo hanahi wanje Congo imaze kuba Free State. Arabwa tsigenda mufasha abanyafrika rega babafasha iki? Ntacyo baje gufasha umunyafrika turabizi n'amateka arabizi, ariko baje kwinjira ndetse muri Congo. Ariko Congo bavuze ngo igomba kuba ikibanza nyine ngo cibohoye ngo ni Congo Free State. Iyo kajambo Afrika garagara umude kagaragaza umudendezo ukwibohora siko byakomeje kuba. Oya, soko pe. Ahubwo baje kumenya ko Congo ifise impano y'icyo bita raba, kandi iyi raba ni ubucuruzi. Leopold wa kabiri yatangujye muri Congo kubera amaze kuvumbura ko harimo raba nyinshi muri Congo, atangura ubucuruzi akoresha abanyeye Congo bakomeza gukora raba nyinshi ku buryo zamungukiye zimuha amafaranga menshi atovugwa. Biragenda birakomera amafaranga arinjiza raba bawumeze nk'imisipi ikweguka nyine. Iyo bita ngo ni raba banzi gukomeza ibintu nk'ibyo onye yatanguje ubucuruzi bwa burya bunyagwa amafaranga arinjira n'ayenda bivumbi. Ariko agahinda umunyekongo yagize nakahe inyuma? Umunyekongo yakubitse gute? Warafise ubutunzi munsi y'ubutaka vyaje kurangira gute kuri we? Tuzokomeza na Malengo History mu kagabane ka gatatu. Stay tuned. Nagahwane.